Simzwile ubhuti wethu lapha esikhuthaza ngobufakazi bakhe ngisho yena uNkululeko manje uthi unamazwi awabhekise nje ngqo kubaba uMoses Moroka oze lapha e-studio kuzothola phela inkuthazo ngoba engaboni ikusasa elihle empilweni yakhe. Nkululeko nangu ubhuti Moses ungathini ke ufuna ukuthini kuyena?
Uqala ngiyathanda ukusho kubaba Moses ukuthi muhle uNkulunkulu uyamthanda. Ngiyathanda ukuthi ngumuntu wesilisa ngizokhuluma nomuntu wesilisa ngoba kakhulu abantu besilisa ibona abazibulala kakhulu emhlabeni. I-rate uyazi uDr. Zosho ukuthi kakhulu ngabantu besilisa abasabayo ukukhuluma mangabe banezimpi or nezimo abadibana nazo bazibone besahluleke. For example, uthola ukuthi umuntu wesilisa uhola 5000 unkosikazi wakhe uhola 30000 azibone is not a man enough. Isitori sami ke mina kwenzakala kanje, I was in debt, ngihola ngey 25 ngey 27 angisenamali. Kukhona umuntu lapha ekhaya njengamanje ohola ngey 25 ngey 26 igama lakhe likwamashonisa useyikweletini. I-society ke ngiye ngizwa abanye abantu mabekhuluma doctor bathi uma ethi umuntu ngifuna ukuyibulala bethi vele bethi uyabhayiza. But abasobe nga-understand abantu usukusufike ekucabangeni lakhona ukuthi sekuphelile ngempilo yami into engcono ukuthi ngizibulale. Ngiseyikweletini kwathi kusenjalo ibhenki ladla imoto, kwathi kusenjalo ngeviki elilandelayo ngakhishwa endlini. Kuthi sesenjalo nje kule mbuzo engangisasenayo ngine pride not even sharing to my family and people surrounding me. Kwahamba abazali bami kwaba nombuzo omningi ngalibonela ngalisona ngo-12 sisi Rebecca ngokuhamba kwabazali uyayazi ke ipheni yokushona lwamzali ukuthi ipheni engakanani. Kuthi sesenjalo kuleyo pheni ngisenemibuzo kwabe kuhamba abaforward belandelana. So ngayibona ukuthi-ke angibalulekanga lutho emhlabeni abantu mabelele mina ebusuku ngo-12 ngangikhala. Kaningi abantu aba-attempt society bayi-attempt ebusuku ngoba mawulele ebusuku ila kubuya khona imicabango nale spirit sefailure sokuthi awubalulekile awuthandwa muntu. Kodwa kwathi kusesenjalo ebuhlungwini sisi Rebecca embuzweni enganginayo nakuwe mbukeli obukayo ekhaya ngasizwa izwi lenkosi sengizamile ukuzibulala kabili. Kunale language ka-Dr. ekhulunywa kulezi nsuku, it's a locution language, I don't know what to call it. Uma ethi umuntu usenkingeni bathi uzoba strong. I don't know ukuthi libuya kusiphi isigodlo or kuliphi idemoni elithi-ke uzoba strong.
Ngiyanazi lelo uzobathi hheyi phela nimbonile ubani bani ngathi kwenza mhlawumbe into empi or ushayise ngemoto kuthiwa hhayi uzoba
strong. Lelo-ke idemoni le-language ekhulunywa ngabantu kakhulu emalokishini ne-youth yakulezi nsuku. Umuntu uma yezwa i-spirit sokuthi ufuna ukuzibulala ungajahi ngokumthandazela kakhulu abazalwane. Musa ukugijimele kumthandazeleni umuntu, gijima uhlale naye lo muntu, wenze one-on-one counselling, uthole ukuthi kwenzakalani, the root why zikufuna ukuzibulala before umthandazela. Siyathanda ke thina ethi umuntu uzoba strong noma ngizokukhulekela ngo-WhatsApp, will pray for you, maqeda umuntu engakhuleka aqhubeke nempilo. Ngazama-ke kabili, I don't encourage umbukele ekhaya ukuthi avoid those medication. I don't encourage umbukele ekhaya ukuthi azihenge njengoba ngangizamile mina. Njalo sisi Rebecca ngiye ngiyibuze ukuthi ukube ngayibulala eminyakeni emihlanu ngabe ngikuphi. Mingaki imphefumulo namhlanje engiyisayivayo ngokuhambe ngikhuluma ngibatshela ngibenzela isibonelo sami. Ngiyathanda ukusho mfowethu, ngiyakwazi ukulahlekelwa imoto, ngiyakwazi ukuba seyikweletini, ngiyakwazi ukuhlekwa, ngiyakwazi ukulala ungenakudla. Ayikho ipain empilweni engakazi ngize ngiyi-experience. Ngiyakwazi nokushiywa nayo izihlobo zakho. Akuqali ngawe, ungaze uzibulale, ungaze ucabanga ukuthi kuphelile ngempilo yakho. Lisasekhona ithemba. Nansi into eyangisiza kakhulu mina. One, abantu besilisa ngenxa ye-jealous babulala abantu baba bathandana nabo bese bezibulala bona. Ngithi-ke sekwanele ngokuzibulala kwabantu besilisa bese nibulala amakhosikazi enu noma nibulala ingane. Indlela yasemathuneni icebile ngamagifti sisi Rebecca yabantu abazibulalile. Mangaka amathalento ahambile ngemigqibelo yabantu abazibulalile. Ngithi sekwaneleke ngokuzibulala kakhulu abantu besilisa. Uma unesimo xoxa njenganangumfowethu ophumele obala wathi nginalesi simo engibhene naso. You're not a failure, my brother. Abanye bangasho amagama anegative abangawasho. But to me, ngibona indoda tomorrow eyimillionaire that will change people's life. For the mere fact ukuthi usukumile uNkulunkulu ufuna umuntu onjengawe uyakhuluma. Akusibona bonke abantu ozobaxoxela isimo obhene naso, but you find people obatrustayo and you share what you're experiencing. Akubona bonke abazokujaja bekuhleka, ukhona ongakulalela. Nanti-ke izwi lenkosi seliku-Luke 1:37 elayisiza impilo yami sengingenalutho, sengi-rayithwe off, sekuphele konke, sengibona kahle ukuthi ayikho noNkulunkulu akawukuza umthandazo wami. Uthi Luke 1:37 okungenzeki uNkulunkulu ongenzeki kubantu buye kuyenzeka uJoel 2 uthi uNkulunkulu ubuyisa yonke into nakuwena ekhaya ngayibuyisa nakuwena but Moses angakubuyisa uNkulunkulu ungalilahli ithemba you are not a failure isusayida kuyona impendulo neyibhama kuyona impendulo nesibhama akuyona impendulo ayisolve inkinga esibhekene nazo
haleluya haleluya angazi ngithini dokotela uthini amazokugcina nje ongasitshela wona uMoses nababukeli nje ekhaya bonke nathi nje khona lapha e-studio ungathini thina amazokugcina
ngiyawathanda amazwi kankululeko ethi sekwanele
haleluya
it's enough man kwanele man we have siyibonile man le drama
yes
it is enough
theme
yethu namhlanje ngiyayithanda because it's eklisha kuqala unyaka hope in the midst of the storm now imvelo ye-storm ukudlula
yep
yeah i-storm asikaze sivele senzeke esikhaleni uma ngabe kuzoba ne-storm kwenzekani uqala uzwe ngomoya ozayo osiphushayo lesi storm
leso
and lo moya lona uza ne-storm bese kuyanethe bese senjani bese siyadlula so by nature anything eyi-storm empilweni yakho yazi ukuthi at some point izodlula izodlula i-storm is not meant ukuthi sihlale but it is meant ukuthi sigcine sidlulile okwakho ukuthi uyibambe lapha ku-Ephesians chapter 6 usukwenze konke bese uyema your responsibility ukuma uNkulunkulu uzonakekela ezinye izinto okwakho ukuthume lisho njalo izwi likaNkulunkulu when you have done everything you stand challenge ukuthi nje as long as ngimile ngimile la ngindawo
yes
stand and over and above that finally Matthew chapter 9 kuzokwenzeka kuwena according to your faith uyazi ukuthi ukholwa komuntu ukholwa kwakho kudlula izimo faith surpasses ama facts because ngoba uNkulunkulu anga uNkulunkulu omuhle akwenzele konke izwi likaNkulunkulu libe khona uma ngabe wena ungakholwa konke lokho akunamsebenzi so usukwenze konke know that you can stand in the midst of the storm because the storm sizodlula ngokwendlela usale wena umile bese uyakholwa ngoba konke kuzokwenzeka according to kholwa kwakho
uhlanganyele nabazalwane
yes
uhlanganyele nabantu abazokhulisa nangokomqondo
yes
bakubonisa indlela haleluya ngalamazwi sithi kuthazeka lapho ekhaya nobamba uMoses Muroka naye siyathemba ukuthazekile emva kwitolo sizozwa ukuthi utholeni yena uMoses lapho hlweleni lethu lanamhlanje bese uLebo nofikile mlomo bayasiculela ungayizawa wena will be right back saye kitolo